Nyakubahwa munyamabanga ntayegayezwa ubushigana bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano iterambere ridakumira twagomba dufate kano kanya dushimire leta y'u Burundi tuyishimire cyane kuko jewe maze iminsi itari myinshi mikeyi cyane mvuye hanze inyuma y'imyaka irenga itandatu nari naje mfise amakuru yuko atashyira hamwe na rimwe rishobora gukora ariko kuba muri hano no munsi nibaza ko ari kimenyetso simusiga cerekana yuko amashyira hamwe leta nukuvuga bari muri mu ntwaro abashinga amateka kuko bari hano abakenguza amateka ibimenyesha makuru amashyira hamwe yigenga bashobora kudugiriza ikivi hamwe bari mu bwato bumwe ico nico cyonyene nibaza kizoshobora gutuma u Burundi bushobora gutera imbere cyane rero twagomba dufate kano kanya tubatume mutubwirire abo muri leta yuko iyi ntanga ari nziza iyi ntambwe ni nziza kuko murabizi neza yuko baciye umugani mu kirundi yuko umutwe w'umwe wifasha gusara utifasha gusaba kandi ibigiye inama bigira imana dukoranijwe hano nukurabira hamwe ikibazo gihambaye cyane cabakaboko karekare bampema zuzuye bansumirinda abarondera kurya abandi babicayeko abantu batuma haba ubukene mu gihugu abantu batuma amabarabara atubakwa abantu batuma amavuriro ataboneka abantu batuma haba akagwe kakeyi gatoyi k'abantu gatubunga mu gihe abantu benshi bishwe n'ubukene abantu batuma haba umwijyane mu bantu mu gihugu abo bantu nabo dushatse kuvuga n'abantu bamugoreye kurya ibiturire n'abantu bamenyereye kurya ibyo batabiri yakuye abo rero ntibari mu Burundi gusa bari ku isi yose ari naco gituma isi yose yabonye yuko igiturire arakaranda igiturire ari kanseri igiturire ari kujya ku kiraya kiboze iyo kiraye mu mufuko w'ibiraya bikomeye buca mu gatondo umufuko wose waboze nta muntu yo havagaruka ku mabi ategwa n'igiturire ngo abihetse igiturire cica ubuntu kikaduza ububi gito la mediocrité igiturire n'ikintu kibigose icyadukoranije rero ngaho uno munsi nyakubahwa munyabanga ntayegayezwa nukugira ngo abaza mwa runo ruganda bashobore kurabira hamwe ibyo boshobora gufatirako ibyo igihugu cyoshobora gufatirako ibyo abarundi bashobora gufatirako kugira ngo igiturire gishobore kugwanywa harabahinga rero batunganijwe bateguwe baza kubivuga baza kubibabwira babifisemo uburambe cyane twizera neza ko biza kugira icyo bifashije kandi na leta bikazoyifasha ko ibintu bishobora kugenda neza gusumba kubera ibyo baza gushikiriza icyo twagomba dusaberera abaje abitavye ino nama muvuge mudashikuje mudatukanye noneho kiraturazi neza ko ibyo kuvuga nabi tari muri mwebwe ariko mushikirize ibyo ugomba gushikiriza mu buryo bumeze neza mu buryo bufatika kugira ngo hakaranda kigiturire uyu muzi mubi cyane twese dushobore gufatanya kugira ngo bya bintu twavuga by'ibibi bitari n'ibindi tutavuze murazi ko hantu hari giturire atatera mbere riharangwa ahantu hari giturire ni intwari bereye ni intwaro rusangi ivyo byose ni riharangwa aho hantu rero twibage n'umutekano muke ni ibintu byinshi cyane bituma amabi ava giturire mu gihugu rero mumbabare sinashatse kubishisha amajambo nagomba sozere subira kubashimira gushimira leta y'u Burundi cyane cyane ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere dakumira mwemeye kuza kwifatikanya natwe kugira ngo dushobore guterera twese turi hamwe nibaza yuko ibintu bishobora kugenda neza kandi sitavyibaza n'ukuri niko bimeze rero murakoze cyane nizera neza yuko ijambo ryanyu turirindaranye gishika twizera ko namwe muza gutanga impanuro kandi muza kudutubwira ico leta igona kubijanye n'uru rugamba kugwanya ibiturire niharambe uburundi uziri giturire niharambe intwari bereye niharambe gukorera hamwe hagati y'amashirahamwe yigenga leta abashinga amateka n'abakinguza amateka murakoze.